barundi bene wacu tube turayaga arya twihweje akigoro fomi Burundi yatugiriye kukuzana ihinguriro ry'intuze gifumbire muri iki gihugu cyacu hajya ntimubona yuko yadufashije ibintu byinshi akarorero giye kuraba ntajya mu ndimo zacu ingene ibintu byari bisigaye bimeze wabona yuko mengo haragize hararyoshye haramera ariko ikintu cya mbere nemerera fumbi ni uko yabanje kuyumvira gukora iryashwagara ryo kumara ujya mu ruratsi abantu benshi rero tuhora dukunda kwihenda tukibaza ngo haramera uko ubucuko bwira umwimbu ugatera ugabanuka ariko je ndemera fomi Burundi hanyuma nkemera n'abakoraye mujya ugiye kuraba babanje gukemura ikibazo cy'umururazi icyo bamaze kugikemura rero ubu ndabona iri kira sensibiliza cyane ibijanye no kugira ante ibijanye no gukoresha ibintuzeye gukoresha neza iyi angeri yifumbire isanzwe idukorera irevre abantu benshi bahora bayikoresha nabi ariko ku kibazo rero cy'umururazi w'isi aho hantu ari ikintu tutari tuzi cyane cyo rero cyagiye kuntangaza ego maze gutangura kujya ndakora nkakoresha ijya intuze igashwagara icyo ntangaje ni kimwe nahora njya kuyimija abona hakwa kuyishyira mu masemo mu mabango hajya mu mabango niho nakwa kuyishyira ngo kugira ngo ibintu bigende neza ukamengo ndiko ndayikoresha nk'ifumbire ntazi akamaro kayo ku nyigisho rero fumi Burundi imaze iminsi yigisha abarimyi niho nagiye gutomokerwa neza akamaro kiryashwagara iryashwagara rero dufitiye akamaro kanini rwose kujya mu rurazi w'isi ndimwa nasanze ibintu bimeze neza rwose gusumba kujya kuntu bagenda baravuga yuko hariho ibinyabugingo byishwe n'ujya mu rurazi w'isi ndimwa utewe no kudakoresha iryashwagara ukongera bigatumwa no gukoresha nabi ijyahange je nanjye naciye mbona umengo twahora twihenda rwose rero jewe nsa n'uwo kengurukira fomi Burundi ingene iriko iradufasha ego ubu ndabona yuko ibintu bigiye kuba byiza gusumba hamwe twoguma dukurikiza impanuro fomi Burundi iriko